Bafowethu ushiya ngalazo King Baka kwele nkohlakalo elenziwa zinyanga ke kurojwa ke abantu ke ngokwelwasho ke noma ke ngokukhishwa ke kwezigubhu ke ezingasebenzi naye indaba ephelelekela kuyiso khaya channel ke awuyizwele
sokho baba alikhi butternut elingabizi 1 million mawungalazi limalini butternut hambe emakethe baba uyothi ucela ibutternut lu 350 butternut masubizo mama abakhroshayo uthi abantu khrosha ubuhlalo ngaphandle ukuze libukeke kahle ukukhrosha u-R10 ukukhrosha ibutternut so umuntu bese ethokudayisela ibutternut ngo-900,000 awuboni uyakudakela usigujana lapho awuboni uyakudakela umprofethi lapho awuboni uyakudakela nonyaka eyiqola awuboni uyakudakela umthandazi lapho akho butternut baba kwathiwa 3 million kwathiwa 6 million kwathiwa 7 million ngiyacela futhi bafowethu uma ngabe nabantu behlozi ake nilaphele abantu ngeqiniso ake niprofethele abantu ngeqiniso fanani nezinyanga lezi ezisemakhaya ezingekho la social media bayaliphusha iqiniso labo bantu labo ngicela njengamanje wena onesigubhu owasithenga kulo sigujana owathenga kuyena dudu umfowethu wadlala iqole nengubo ekhaleni fuck ayikho futhi into engathi akungayisho lento ngoba kuyimanje abantu banenkinga when it comes to spirituality ugovernment akakwazi ukubaprotekta ngenhlanhla khona ekuthiwa i-freedom of speech freedom of speech so manje nami I'm exercising my right to protect our people to protect because ngiyinkosi emhlabeni ngiyindodana emazulwini I'm exercising my right to protect people ngelinye ilanga ngiyamthemba ugovernment iyoba khona indlela ayovikela ngayo abantu ukuthi bangaqolwa ama-scammers.